yendidibe nomnye umakoti kadisemba aba guys esithe jean nostomach out ndithi abo fani ndizoyibuyisele back kwimakethi le mpahla uthi kayeke angiusegqithi wena ndithiye ulife utricky for ndini xa ngalast nemitshato lengo ngoo-3 to 6 months for ndini ingathi umntu ubhatale i-installment yee-pumps zekaizer chiefs zaka-home choice but ke asikho lapho namhlanje man guys umjolo utricky nyhani uyakwazi ujola nomntu peacefully for 8 years solid nitshate after 3 months uthi andiyazi sizibhanxa ndizifake kuso ifemeli ibime ngento aba kuyanyamezelwa emtshatweni ucameraman usakhalazela ibhalansi yakhe ngakabhatalwa kwabafacebook that time umyeni nomtshakazi baquqe divorce court but ke asikho lapho namhlanje man guys and futhi akazimenxe zoocameraman funeka zibhatalwe cash ngamasimba le nto linda i-7 to 14 business days for iifoto ze-event because kaloku esasimenxe singuabhuti iifoto silinde imali yaso ireflekthe kulaa bhanki yamaqaba engucapitec and futhi ndisezawuvuka ngenye imini i-internet cafe la nonsense yebhenki but ke asikho lapho namhlanje man guys kule friday siya kuyo nge-12 kamisi kwalanga i-host yethu ngumira pha and i-suspect uba i-boyfriend yakhe le ibisenza le poster because nguye yedwa ovele kakuhlapha andiyazi thina fondini ngathi ngoonodola abangamadoda inoba yila fruit cake ngusakhe cha incane wayo ilook yayo kule poster uyazazi kaloku eza yellow bone ngee-looks uyambona uphayazi phaa uyaglowa fondini ngathi ngaba sisiba-over 30 bazincamele kwi-short hair because kaloku iinwele zakhe shem kudala zatyiwa zii-pam lotion nee-bumper kel ngapha ngu-KG nam siquthe imilomo sendiziva nje ii-comments kuzawuthiwa i-whole fucking jani epawuta yes sibingekwenye ipicture simenqendini segraphic designer ishow iqala ngo-7 guys ungena nge-60 rand ufumane i-chicken burger mahala nayazi ke xa kukho ijani no one is safe sensuba ungahlali efrancit ube ukunxibe ijumpsuit kodwa uyazazi wakhiwe ingathi nguSkolpati because kaloku mna shem ndizayithetha but ke wethu guys umntu bakanxibe le nto afuna iyinxiba as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe andiko perfect mna kuqala ekugqibeleni ndakhiwe ngathi ndilintshontsho lezebra elifunda uhamba.